ruo mgbe anyị ga-enye Chukwu anyị ekele. Asị m na o ruo kwanụ mgbe anyị ji atụrụ Chukwu mma mma. Aka nri aka ebe a tụrụ m anya, iru na azụ ma rere m ọnụ, o lụsoro m ofu ka ike ka nye ya ekele. Ajụjụ ka m jiri jee, asị m na o nwere ndị Chukwu mere mma. Abụba onye mbụ ndị ọzọ bịa sonye m n'azụ ka anyị debe ọkwa ekele dị ike na nzọ mere eme. Adịghị ime ọzọ ekele onye akị dị ka ọgbọrọ ọgbọgbọ ọzọ, ịbụ tinye ya mkpụrụ sie ọ na ọbịa soro n'ume.
Thank you.
for the life you get for me. I will love you all my life. I will serve you all my life. Jesus, oh, to my brothers, no, babe. Okay, then, babe. I'll forget to Raja Nebo, babe. Hey, in the rain, babe. Oh, Kwanani, come with you. Oh, then, Mary. Get you, give me, get like you.
Where am I?
odogu izuro kenele izote ado sane.